ungathuki. Maduzane uzothola ukuthi ithimi ngikufaka kuyona usuka sambe. Yabona lapha kunama officers ayinikele emsebenzini, awuthanda umsebenzi futhi ungawethemba. Ngaloko ke ngithi Officer Dongwe, welcome to the team.
Ngiyabonga kakhulu Commissioner ukuthi ungicabange futhi unginikezele ithuba. Kodwa ngebhadi ngeke ngize ngikwazi ukuthatha lo msebenzi.
Ngubani?
Ngiya relocator ngiyempumalanga.